ayyo shane mafarkina ta zama gaske tunanina na kara bincikina na tashi bangaike ba kuma ayyo shane mafarkina ta zama gaske tunanina na kara bincikina na tashi bangaike ba kuma